Awuthami
yakubayizisa lo mtshita. Mtshita wakho lo wenza so, mtshita wakho lo.
Ungaphinda ungabudla. Phinda uku.
What up YouTube? This is your boy Smazi. There's no formula when it comes to relationships bafethu, but I as Smazi TV, I am the answer bafethu. Thank you for the love and support bafethu, but today ngime no may out. Awsimi out ubani kama
ngusanele
sanele mfethu ngiyabona uyangibhalela la kuma WhatsApp kuma Instagram yangithinta kuna ma Facebook usini mfethu why ubhalela i-show
yeah ukuthi manje bekusolongizwa abantu bangitshela manje ngathi ngcono ngibhalele nina nizokwazi ukuthi mhlawumbe ningitholele lo muntu ukuthi kwenzakalani vele kuyiciniso
okay
yeah ngaze ngoba ke namuhla ke siningithola ke siningitshela ukuthi vele kuyinto eyenzakalayo
okay so awusiyami nina noyithu nalo mama sendlini senesikhathi singakanani njalo
sisina 11 years
11 years
yeah sinabantwana about 2
yo so manje kule 11 years soqala nini ukunothisa ukuthi man no lo mama lo ngathi sekashintshile manje
eish sekune vele intale ya this year
yili Yeah.
Ngiya dise eli solo ngiyambona ukuthi hayi akusafani nakucala. Noma singumcela something sonokungithatha ngiphendula phe ayibhekiselela ngendlela athanda ngayo.
Oh, ne respect siseka iluzile kahle.
Siseka iluzile futhi vele lento bese iqala nami sengisayinela ukuthi hayi lo muntu uyangijolela.
Okay. So kahle bafethu it's true man. Mangabe bafazi sebacalile bayan disrespect abaphakamisa ithoni ivoice hey seka yathetha lo mama endlini just know ukuthi sekukhona la kadla khona bafithi so awuthiyami mina ngifuna ukubuza umbuzo wami lana ukuthi are you sure sure ukuthi you wanna go on with this thing abantu bambone ukuthi lo muntu onjani
yeah ngoba vele bekusolo bangitshela mangibuye emsebenzini bantu engibajwayele ngakhelane nabo umakhelwane kodwa bengafuna ukuzwa ngomuntu bengifuna ukuyibonela mina live
okay
kodwa nje namuhla sengikubonile lokho ukuthi vele lo muntu uyangijolela
yes okay awuthiyami mina into engizohamba ngiyoyenza manje ukuthi ngishaya ini investigation mangibuya ngiyabuya kuwe ngikukhombisa sonke ispan ukuthi kuse ngimlandelile lo muntu nanga umuntu engimthole naye zonke izinto zikanjalo uright ngalokho
iya ngiright bro
thank you awuthi yamcela ukuthi ubuye endlini ungamkhombisi lo muntu ukuthi sobhalele the boy ayibo into enjalo ungamkhombisi lay low angaboni next lo mama
yebo
until size simthola awuthi yami mina ngizokuthinta mangabe usespanini the day ngikuthinta ngiyacela uzoqela man awuthi yami ayibo into enjalo
ufana nginkinga moqela
sure thank you man buyele endlini
alright
baba awes ekuseba fethu it's your boy Smazi nimzwile umjito uthini uzawucela la espanini if I have all the information rooftop siyabona ukuthi ubani ubiz nobani kanti umuntu kabani let's do what we do best of which is what the investigation bafethu danko is thank you danko you don't gotta care for me I like it when you dirty to me well I like you when you do it for me I'm just here for a good time no this ain't on me and you time don't worry about it baby you fine But every story got two sides I like it cause you put no pressure on me When we in public, yeah, you cause no scene You doing things that my eyes never seen Who would've thought that you could be a freak With the range, I would hit the spot
What up YouTube? This is your boy Usmazi Bafethu. Prof Top siyabona ukuthi ubani uphi zinobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation Bafethu ngilindele umjita. Uthi zini usheshwa phuma namhlanje eSpanini because ufuna ukubona lo mama ukuthi ubhi zingani. Unfortunately, awuthiyam. Ngimengada zwakala 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 awuthiyam. Unfortunately lo mjita lo gela ubhizi Bafethu. Kuse khamba kanjani?
Hayi ku grand
mfowethu. Umnandi man.
Hayi ngi grand.
Seyishayile manje.
Ah seyishayile vele ngibalekile kahle kahle.
Sure.
Yeah.
So man ubalekele ukuthi ufuna ukubona le information.
Yeah, ufuna ukubona la ngoba solo bangifonela sekulesikhathi solo bangifonela ukuthi ngathi umuntu wami yangijolelwa
bo. Okay.
Yeah, mangifuna ukuunderstand ukuthi ngabe bacinisile yini bomakhelwane.
Okay. So ngitshele kula maviki aphelile lo muntu unjani awuthiyami uthi what's wena?
Ah sochinchile vele akasafani nakucala.
Sure.
Yeah, nami sekunezinsolo vele ukuthi ngenzeka labantu bangitshela iqiniso.
Okay.
Yeah.
No, awuthiyami ngihambile mina ngashaya iSpani, ngabangena uyazi mos rooftop ngiyabona ukuthi ubani ubusiness nobani kanti umuntu kabani. Buka kaRam mfizo.
Yeah.
Ngiyamkena lo mjita lo.
Yeah, ngiyamkena lo nginokunatha naye ubra wami.
Yeah?
Yeah, ubra wami lo.
Ubra yakho lena awuthiyami.
Yeah, mngani wami lo. Nginatha naye iB.
No, awuthiyami lo mjita lona nguye obhizi lapho ushaya inkawuza kule cherry yakho awuthiyami.
Oh, kushuthe namakezela kimi usuke evela ngibhayizi senza ngazi uthuze kimi kanti sozo check umuntu wakhe.
Yeah. Ikanjalo awuthiyami so Gukumanje njengoba kukhombisa le information borodo bangitshelile ukuthi manje base roomini labantu angazweni uthi
base roomini endlini la ngihlala khona nami
kakho awuthiyami
hayi ngeke ngisacela ukubona lokho ukuthi uqinisile
uthini ufuna ukuyobabona shosho
ukuyobabona shosho
awuhlehlele emuva awuthiyami
hayi ngeke
Bafethu niyamuzwa uthini lo mjito uthi ufuna ukuyibona direct and manje awuthiyami ngizise ubhlungu ukuthi wena uyakha kade ha yini ufaka abantu kala
yeah I see right lento le ngoba mina ngithi sizohlala kahle nabantu abethu nalomuntu kushuthi kahle kahle nalabantwana kusibamba
eish awuthiyami angeke ngifakaze leyo into engizoyifakaza manje ukuthi my sister ubhizi kala udlala ngenkawuza sambe awuthiyami siyom check abuye abuye let's go asivaya awuthiyami
ngangihlolela
so isikhathi singakanani intshola no yithu
esesineminyaka 11 years
11 years
11 years
yes yes Sambe awuthiyami 11 years yonke bakubhayizisa.
So le kuyangibhayizisa kahle kahle futhi boyithu babhayi bangibhayizisa boyithu.
Yeah, ikanjalo le. Yebo.
Bayizisa boyone
boyithu. Boyithu awuthiyami. Cause imjita wakho lo uyasho kanjalo.
Yebo, ngihleze nginathana.
Yeah.
Mina futhi kahle kahle bangibukile.
Eish.
Yeah, bangibukile.
Asifa, sahamba, sahamba, sa. Yeah, igona ra, igakho ra, see?
Yeah.
Yeah, now hambe phambili mfethu.
Yeah,
uthamba phambili. Bona ngada ukuzwala. Bafethu ithi uyopoy ismazi.
Ah, kodwa ngizolile.
Sesifikile kada.
Yes.
Yes.
Go go. Hello. Ha.
Hey.
Wait. Ngikwenzanda.
Nenzani
wo? Nenzanda. Nenzani?
Nimakhotha
kulesa. Ngiyakho ngenza so.
Uyazi ukuthi ushayi ntambama.
Ngidala abahleze bangifonela ngenza so. Na uqala ngihleze nginatha nawe.
Ngithi ushayi ntambama.
Yaba uthi ngijoyela ngijoyela.
Hayi ngiyaxolisa.
Yaba uthi
ngijoyela. Ngiyaxolisa.
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 Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa.
Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa.
Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Why ngayi go book escove?
Ngakholisa.
Why nga book hi?
Hayi
ba uthi ngijova
fast. Ngoba ngiyama
ngiyama ngiyama
ngiyama. Oh, yima.
Ngizokunathana nawe mina.
Awuthiyami indaba umbhayizisa nomjisi.
Ngakholisa.
Nguye lo mama gakho wayiletha kimi.
Yeah?
Ngamfuna.
Uyamuzi uthini lo muntu?
Wayiletha ku. Ngamshela, ngishela, dala ngishela.
Kanjani wasikathi uthi
umbhalo? Ngakholisa. Nguye muye. Uye babesiphele ngakholisa. Azange
Ngiyakuzwa nginatha nawe ngihambe ngiyosebenza mina
ngathi imokhana ukuthi wena kuzo sokwenzayo kuyo ugcina net ngokumnika imali kuphela awukhona ukuthi umsebenzi embedeni nanani
Namuzu uthi
ukhuluma kabi sfana Dala baqala bomakhelwane bangifonela mos ukuthi ulento eyenza
Unamanga unamanga bayazovakasha unamanga ufike nama
Ngiyashabuka nilatha lothiwa
Uba buka ithunyani la le 5
ithunyani
la 5 amabhila
Ngiyakufanele
imali uthengela abantu
Ngiyakufanele imali uthengela abantu
Relax out siyam relax out siyam relax out siyam
ungashaya umoya siyam
ungashaya umoya relax woza 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 siyam relax relax wo yima yima siyam Yo, uthini uma uyibona kanje information?
Hayi no, vele ngiyamxosha mina. Isathi kuthi asala hamba nalo umuntu wakhe. Ngoba le nto angeke isaphela.
Awuthiyami ule.
Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa.
Uphuma nje vele, uma uphuma manje usabuye.
Ngiyaxolisa, ngiyaxolisa. Ngizoyapha ngoba noma mama ngixoshe kha ngizoyapha.
No uzohlala naye lo mthini.
Ngizohlala nami mfuthu. Umuntu wami mina.
Unomuntu wakhe nje
ami nomuntu mina.
Yamuzu uthini lo muntu?
Ingakuthatha lo wakhe.
Sekufika lo muntu manje
sekufika. Ngani uthathile umrile ngibona.
Uzukhumulile Spark
shisa. Uzoyapha mina noma ngizoya kuphi?
Uzoba ngena lapho mina uzobona. Kushuthi nalapha intwana akusibami.
Ngiyaxolisa.
Hayi kusho njalo. Kuthi akusibami nabadala kushuthi nacala.
Hayi kusho njalo
mntana.
Ngiyaxolisa.
Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa.
Ngiyaxolisa.
Kana ngapha.
Kana ngapha. Yima uthiyamo.
Yes.
Yima. Yima uthiyamo.
Uphi umfazi wakho ra?
Akabuye
nami.
Akabuye ra.
Ngiyaxolisa.
Ngiyaxolisa. Uthiyamo.
Thatha izinto zakho la.
Ngiyaxolisa. Manje uthatha le wivu wena.
Thatha lezi ya vele thi letha futhi nale phone yami sasa.
Ngiyaxolisa.
Yiyo lokufebisa. Hamba nayo. Ubeke kuphi? Phuma la nawe ungaze ukubulala. Phuma azokubulala.
Ngiyaxolisa.
Uthiyamo yakwayizisa lo mchita. Mchita wakho lo wenza so. Mchita wakho lo.
Ungaphinda ungabuyi la. Phinda ukukhulumise wena.
Yo.
Uthwayela lo mfowethu.
Awuthiyamo
sparve.
Asikhulume no sister, angazi uthini, umisa kanjani? Uthiyamo masiso.
Ekunzima la mfowethu ukuthi ngizawuthini kuye lo muntu, ngitholela nomngani wami.
Yeah. Sister, athi siringe nawe sister. Uthini, kwenzakalani sister?
Bekaceda kufika lo mchito omngane wakhe nosabe aceda kufika wangikhanda ngiborekile wathi ungithengele two yamapiye kanti uzofika uba basiphephe ngithi ushayise ebusuku. Ngiyaxolisa.
So kahle kahle sister, into oyijwayele lokuhlala nalo mjita makashaye inayichifu mjita.
Azange.
Awuthiyami uyamuzwa uthini? Uthi wazi ukuthi wena ushayise inayichifu. Wena usheshe wabuya nami ngihlasa usithola yonke
le. Ya, into ehleze yenzeka leyo, bahleze bangifonela bangitshela ukuthi umuntu wami uyangijolela la. Ngabe neshow mina ngoba namuhla sengiyibonele street. Ngono vele usale ngumyeke.
Uthi ngiyambakela uthi.
Ya, ngiyambakela vele.
Ha, ngiyazothi.
Ufakele plastikini.
Ayi. Bafethu nayizwela uthini uma iout uthi yapaka ka la uma yi sister izinto ziyapheza ziyahamba manje. Eish. Yo. Awuthiyami. Yampakela yonke into manje.
Yena manje vele ngeke ngisize mo singeni hlale nalomuntu ngeke ngisakhululeka naye.
Sure.
Ngeke ngisakhululeka naye. Ngcono vele ngumpakela hamba.
Ha, ngiyakuzwa awuthiyami.
Yeah,
ngiyakuzwa awuthiyami. Athi sikhulume no sister. Sister bakupakela kanya. Ah, bakupakela kanya. Yapaka lo muntu uthini manje wena? Khuluma naye phela umuntu wakho lo.
Ha?
Khuluma naye umuntu wakho lo. Sister.
Ngiyaxolisa.
Lengayithenga ngisakunika ifoni.
Ngiyaxolisa baba siphephe.
Ngiyaxolisa ini? Mina ngikholi mina. Sasaphila njani ifoni yami yakuthenga la yona. Ngazi sicabanga.
Ngiyaxolisa.
Ngiyaxolisa ngelinye ilanga namuhla cha nginaxolo. Hey, ngingibambi socabana. Ngoba ngijolela nomngani wami. Ngiyaxolisa. Eh, let's ifoni yami.
Ngiyaxolisa.
Ifoni yami socabana.
Ngihambe naye ayikho.
Uyabona ukuthi nale phone ukuthi uzudiza nange phone yami. Utizena ngayo kule ndoda.
Ngiyaxolisa.
Izinto zakho sifana.
Eish.
Mina ndoda ngifuna ukukhuluma nawe kakhulu. Akusizi ukukhaliseni njengamabomu lento mina.
Ngiyenza ibona lento awuthi.
Ya wenza zeyibona ngoba uyazi umngani wami wazi ukuthi mina ngikufakela imali uthenga utshwala wena ngale mali.
Uthi
uzokwenza ukuthenga labantwana izinto.
Ngiyaxolisa.
Manje bo December
sister
bazocokana.
Uthi wena uzomisa kanjani sister cause sikutholela ubhizi.
Angeke uhambe lo muntu umngani wakho ufike wabuza yena mina ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi uma uyageke la ufike wabuza yena.
Ngiyakuzwa ukuthi uhlala kanjani nina 10 2 ngeke.
ufiyo manje vele njoba sengahamba uphuza wanya mapiya.
Ngoba ngathi sengilathengaka amaphepha udala kusukela ekseni mosinenatha landlini.
Ngiyaxolisa.
No siphathe mizi into zakho.
Ngiyaxolisa baba siphephe ngiyaxolisa.
Sukuma kuphume la manje.
No, awuthami ngiyabonga ukuthi usibhalele kada. Ngicela ukuthi manje sisuke lana siya kuphi? Sigene emotweni soshaya i-protection order. Yebo into enjalo.
Yeah, kunankinga.
Ngcono ke kanjalo. Ekuseba fethu, it's your boy Smazi. Nezwela uthini may out sisuka kada, soshaya i-protection order. My sister akafuna ukuphuma kada, simthola ubusy kada. It's your boy Smazi rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubusy nobani kanti umuntu kwabani. Until next time bafethu, please make sure ukuthi you like, you subscribe and you comment to this show. Asivayi may out soshaya ideas.
Dola.
Danko, thank you. Vala kada. Tango.